se dona ntse tshwere kganyone e buiwang eo ya gore ba batla jalo go tisa nare gore tene assistant coach gone ka ko Orapa United go tla go bona gore bobedi jo bo ka isa kganye kgotsa sekgwele team ye setlhopha se go ya ko pele ka go rialo tlhe mo talking point ne re tshwaretse di le ka lohela marago leboge go itla re kopana gape mo bekeng e tla.